masipala o driver balele kanje badakiwe badla imali zethu hulman sorry udakwe kanjani hamba ngemoto omkhandla uyabona ukuthi umkuphi udakwe kanjani hamba ngemoto omkhandla he ulinda abantu baba abantu lo use reporting kanje udaki uhamba ngemoto omkhandla awushayi ngisho amahazard yini lento yenzayo uphuzeleni usemsebenzini bala o driver balele kanje badakiwe badla imali zethu hulman sorry udakwe kanjani hamba ngemoto omkhandla uyabona ukuthi umkuphi udakwe kanjani hamba ngemoto omkhandla he ulinda abantu baba abantu lo use reporting kanje udaki uhamba ngemoto omkhandla awushayi ngisho amahazard yini lento yenzayo uphuzeleni usemsebenzini